okenye, amara ozukwu n'ọbụ okenye. Sọpụrụ anara, sọpụrụ adịazị. Ị na-agwa mụ na nsọpụrụ ụtọ, sọpụrụ agbaraga. Biko onye egwe nyi wee mee, rapụchasị abịbuchi na mgbawa, abịbuchi na mkpa na aka meghere. Biko onye egwe nyi wee mee, rapụchasị ụlọ elu na kwụba, ọkwado okwute na simenti na-agwakọtara tinye ya aja, wee kpanyere ọdụ n'ime o were bụrụ n'elu. Ọ bụ nya ya emeghị pụta n'elu ha, ịma mmadụ onye sọlụrụ asọ. Ị na-agwa mụ na nsọpụrụ ụtọ, sọpụrụ anara, karịkwa mmechi ego.
Mr. Kev, honor to the Kev. I'm going to go to the hospital.
Mujalala.